Here we are as we're about to enter the shrine of the Right Honorable Samuel Sharp. Samuel Sharp was born a slave back in the 1800s. And he was a very intelligent man. And he was so intelligent that the colonial masters at the time wanted him to be in charge of the books and so on. He could read the newspaper, he could tell everything what was happening to even some of those colonial masters who couldn't read, because not all of them could. And he saw the plight of the people, how the people suffered. So what he did was walk to different parishes, adjoining parishes at night, when everybody was asleep. He would walk and coordinate the 1831 Christmas Day rebellion. So without further ado, Empress Jessica Bangini, Empress Ocean, here we are at the shrine of the Right Honorable Samuel Sharp. Samuel Sharp, based on his intellectual capabilities, after he ordered the rebellion, that lives were lost, blood was shed, and they captured him. They still didn't want to kill him because he was so valuable. So while he was in prison, he could see the gallows being built. So they opened up the prison door and they said to him, "Sam, you're a very good slave to us. You have to not rebel against us, because then we'll be forced to kill you. Today we're not gonna hang you if you promise us never to rebel against our system again." And he turned and looked at the gallows being built, and he said these words, which are now famous: "I'd rather die on yonder gallows than live the life of a slave." And they hung him. This is the Right Honorable Samuel Sharp.
Wengqondisa kwaXhosa lizale isidinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso, zonke intlanga zonke izizwe mazizuze singizwe. Sithi bayethe ngqondi yasekhaya, sithi bayethe ngqondi yeAfrika, sithi bhota ngokuzincama, sithi bhota ngokulwela isizwe sakowenu. Ewe Samuel Sharp, ngaphandle kwakho besophalala isizwe sikakhushe. Enkosi ngokuba usixabise siluluntu ngokubanzi, izizwe zeAfrika, abantwana beAfrika, umlisela nomthinjana wezwe lakwethu. Namhlanje siyakwazi ukulala singatyanga, namhlanje siyakwazi ukuhamba siphaca ngenxa yokuba kaloku umoya wenu uyaphila phakathi kwethu. Ngenxa yokuba kaloku nina nazincamayo, nancama izisu, nancama ubumnandi, nancama ukutefiswa, kodwa nalwela inkululeko yabantwana beAfrika ebukhobokeni. Besiyintoni nathina, besingobani nathina ukuba sihlale ezintekentekeni zamafutha sithengisa uluntu lwethu? Nawugqiba ukuba nina nasilwela kangaka ukuba ingcinezelo yomntu omnyama nokutshutshiswa kwakhe kwehle kudambe, sikwazi ukuzithethelela namhlanje. Siyabulela, sithi mazenethole mathambo alelukuthula, sithi mazenethole moya ophuphuma ezintliziyweni zethu. Your spirits have incarnated through us. Samuel. Enkosi, sithi nceda kaloku ubhale edolweni utampishe ngozwane. Batsho bonke abantwana beAfrika, batsho bonke abantwana bakaNkwame Nkrumah, batsho bonke abantwana bakaMalcolm X, batsho bonke abantwana bakaMadiba owadiba indonga, uNgqelomsila irhambe elinendevula kwaMthirharha, uNelson Mandela owancama ubomi bakhe, batsho bonke abantwana bakaSteve Biko, sitsho sithina sonke batholo mgquba matholo mjonyama sithi thina abantwana baka graphics imxenge abo Oliver Reginald Tambo Albertina Sisulu Sarah Batimane sithi thina silapha nanamhlanje sizonqula kuni sithi siyabulela kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka sinifuzile siyakulifuza futhi elobandla elaqala latshutshiswa elinini nina magorha sekhaya enathathwa nawezumilambo nazolahlwa kule ndawo sithi enkosi kaloku kuni maqhawe ngenene ngenene simile kulamagxa agcwele amandla lamagxa agcwele ukuzithanda lamagxa agcwele ukuzingca ngeAfrika lamagxa agcwele ukuzingca aphuphuma ukuzithanda nokukhusela abantwana beAfrika ukukhusela amasiko nezithethe ukukhusela ingqiqo yethu ukuba ikwazi ukucinga ngobuAfrika sikwazi ukuba ilizwe linje nje namhlanje kungenxa yenu nam ndilithole lo mgquba ndilithole lo mthonyama ndilapha ndithunyiwe ngamagubevu ootibo jiyana ositshuba soshubela abantwana okhala kakhulu lumla abantwana omgodi omdala wadidamantshotsha iinkomo zikatiba iinkomo zikasijekula iinkomo zikanuhamba ezadla intsimi kabhangqoza ikhukuza zayitshayela zemkanengcambu ndichukumisa ona amathambo ezantsi emzantsi afrika ndichukumisa amathambo ootatomkhulu ndichukumisa amathambo oogavenbeki ndiyachukumisa ndibamba umqukumbelo wezizi uthabo mbeki osikhokeleyo wasibonisa wayihlambulula ingqiqo yethu ukuba ingamfamekiswa bubumnyama bamakoloniyali ewe ndilapha mna ndilithole lo mgquba umntwana wamatolo umzukulwana wondaba obhadelo tshiba sonkuluka abandithwalileyo ukuba ndize ndinqumule imilambo neelwandle ezingaka ndizawungena kule ndawo ndingazimntu kodwa ndisazi nina enkosi ke mathambo enkosi ke zinyanyeza kowethu ezilela ukuthula eziphefumlayo ezishukumisa ingqiqo yethu ndibulela ukushukunyiswa nini ukuba ndikwazi ukuba ndimele inyaniso yokuphucula isizwe sasekhaya ukuze ubutsotsi noburhumtsha buhlale ecaleni ndingathengisi ngenyani ukuze kukwazi ukuba khona ikutya ezitafuleni zabantwana bethu nekamva labantwana bethu likwazi ukuba liqaqambe ndiyabulela ngomqolo nindinika wona ndiyabulela ngenkxaso enindinika yona ndiyayazi into yobana ngenye imini igama lam liyawuguqula izizwe kuthi ngenxa yentombi yakwamvangeni ngenye imini abantwana bethu babazizinto bakwazi ukuba nabo babe ngamajoni okulwela inyaniso sithi maqhawe sekhaya omathambo enu mawaphinde agungqe uthuthu lwamathambo malugungqe lusigungqise ukuze sikwazi ukuba singaphindi sikwazi ukunikezela kodwa sibheke phambili mayiqaqambe ke ikamva lesizwe ngesizwe zakowethu izizwe zeAfrika zimanyane akubexhosi
Ladies and gentlemen, as you can see, it's been a very powerful morning thus far. We just had Jessica Bangini pay her respect to the Right Honorable Sir Sharp. The power of the man that didn't think of himself and think of his people. People first, and that's what we need to go back to. So any African, any black man that watched this docudrama, we want you to know that the Right Honorable Sam Sharp was offered freedom and he gave his life for his people. I salute you, Samuel Sharp, and may your memory permanently stay in our mind and our children, and our children, children, and our children, children.
Mandla.
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 Mandla. Mandla. Mandla. Mandla. Mandla.